intlawulo nincede for uba bowengane azohlawula ingane.
Ndimamkele umntwana wabe yena engasebenzi. Hayi uSamon yena hayi ngumuntu olungile kahle.
Intombi yami.
Bayajola.
Ufuna uzobhatala ingane azohlawula idamage ingane.
Uyamfihla lo mntana from nina.
Ubemfihla.
Eyi hayi unesibindi indoda.
Intlawulo. Damages. Sunday at 7 p.m. on Reality.